Ngiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure mwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike, ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho tuza kugaruka ku ifoto yateje ikibazo mu gihugu cy'u Burundi, kugeza aho Perezida Evariste Ndayishimiye yarahiye akarengwa akavuga ko Prosper Bazombanza yoba yamugambaniye kubera ukuntu yagaragaye ariko ararwenga n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda General Major Paul Kagame. Iyi akaba ari ifoto yababaje Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamwegereye, kugeza naho amakuru adushikira yemeza ko umwanya wari wose ashobora no kubogozwa mu mabanga kubera iyo foto yagaragaye ari kumwe na Kagame baseka cyane. Ibyababaje Perezida Evariste Ndayishimiye kuko Ndayishimiye amaze igihe kinini yita umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ko ari umubanyi mubi, kandi akavuga ko ariwe ushyigikira Red Tabara, ndetse akanamuvugaho amakuru ateye ubwoba kandi anababaje ibyo benshi bafata nk'ibinyoma. Iyi foto ikaba yaje ibabaza rwose abegereye Ndayishimiye, ndetse benshi bakavuga ko Prosper Bazombanza icegera cy'umukuru w'igihugu yakoze ikosa rikomeye cyane, benshi bakanavuga ko bishobora kumukwegera akarambaraye. Ariko nanone ku rundi ruhande abarundi ndetse n'abanyarwanda barabona neza ko kabara akaryo keza ko kongera gusubiza hamwe hagati y'u Burundi n'u Rwanda, kandi benshi bakabona ko erega n'ubundi ari abavandimwe byanze bikunze. Ndayishimiye yarakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo akureho ibyo yakoze, akureho nyine amakosa yakoze aho yafunze imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda. Benshi bakavuga ko ari byo byagarura ituze, kandi akaba ari byo bintu byafasha ubutunzi bw'u Burundi bugeze ahatemba muri kino gihe, aho ifaranga ry'u Burundi ribandanya gukoroka guta agaciro ku rugero rutarigera rubaho. Ni byinshi twabateguriye kuri iyo nkuru, aho tuza kugaruka kuri bimwe Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje arabye iyi foto, ndetse tukaza no kugaruka ku byo abanyepolitiki batandukanye hirya no hino hagati y'u Burundi n'u Rwanda bariko baratangaza, ahubwo bonyabona bavuga ko kabara akaryo keza ko kongera gusubiza hamwe hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Turazana kubabwira ku makuru ari kuvugwa ku mfungwa, ndetse akaba n'umuntu wari ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ariwe Desire Uwamahoro, aho yarahagarariye ikambi yari ishinzwe kurwanya imigumuko, akaba yarakoze amarorerwa atagira izina ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza gushika no ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bikarangira apfunganywe hamwe na shebuja ariwe Jenerali Alain Guillaume Bunyoni, bagerezwa ibyaha by'agacamutwe harimo no kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru mashasha ariko aramuvugwaho turi buze kubashikiriza, ndetse tukaza no kubabwira byinshi bikomeye cyane ndetse n'amabi ariko arabandanya gukorera mu ibohero aho afungiwe. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira akabi kabishe kariko karakorerwa abavunjayi mu gisagara cya Bujumbura, kugeza aho bamwe bari gusohorwa mu nzu bakajya kwicirwa mu iperereza. Byose bikaba biriko birakorwa mu ntumbero yo kugira ngo ifaranga ry'u Burundi ryongerere ritore akoyoko, ariko benshi bakavuga ko CNDD-FDD iri gukora amakosa akomeye cyane atuma ifaranga ry'u Burundi rita agaciro, bo bakabyegeka ku bavunjayi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize uwece ubusabwa nta kindi. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo kudushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nayo. Abavunjayi bariko barazira iki? Abantu bakora akazi ko kuvunja amaheramva makungu barabangamiwe rwose kuva mu ndwi iheze. Mu gisagara ca Bujumbura bariko bafatirwa mu bibanza byose. Bamwe bafatiwe mu gisagara hagati hafi y'ahahoze isoko nkuru, abandi bafatiwe mu birabo, abandi bakuwe muhira mu mihana yabo. Umuntu aza abona abapolisi bashika mu rugo ngo wewe uri umuvunjayi ca tugende. Kugeza ubu nta uzi neza ibitigiri byabamaze gufatwa. Abafashwe baca bajanwa mu busho bw'iperereza, hari nabo bamburwa ubutunzi bwabo. Si ubwa mbere haba isekeza ryo gufata abavunjayi. Hagati ya 2019 na 2020 baragandaguye ku bwinshi. Aha nta wakwibagira igandagurwa rya Jackson Simbananiye batazira kirahwata yagandaguwe n'iperereza ry'u Burundi muri Rusama 2020. Iryo sekeza rikunze kuboneka mu gihe ifaranga ry'u Burundi riba rigeze habimwe guta agaciro, ariko nta na rimwe gupfunga abavunjayi byigeze bitwa umuti ku bijanye n'ingene ifaranga ry'u Burundi rita agaciro. Hari aho haboneka agahengwe gato akamara indwi imwe canke zibiri, ariko ifaranga ry'u Burundi ryamarica rikomeza umuvuduko wo guta agaciro. Abavunjayi sibo ingorane. Ingorane nibura ry'amafaranga ava makungu mu Burundi. Leta niyemere ifate ingingo zibereye zo guha agaciro ifaranga nk'uko byama biriko biravugwa n'abahinga, yo ikabandanya kwica amatwi. Hagarike konona no kunyonora ubutunzi bw'igihugu. Nagura imigendanire n'amakungu mu kumva impanuro muhabwa ku bijanye n'agateka kazi na muntu n'intwaro ibereye. Garukane umwedegembyo muri politike, ganira n'abo mutavuga rumwe, ugurure imbibi bizwi ugurira imbibi kwisa umwimbu. Ibi nibyo bagirira inama. Ndayishimiye akareka kugumya gufunga abagwizatunga ndetse n'abavunjayi ataco bazira. Mbere yuko tugaruka ku ifoto yateje ikibazo mu gihugu cy'u Burundi, reka tubanze tunyarukire mu ibohero rya Ngozi, aho tugiye kubabwira ibintu bitangaje biriko birahabera ndetse n'ukuntu umugambi wo gutoroka kwa Desire Uwamahoro wamenyekanye. Imbonerakure zahora zikorana na Desire Uwamahoro zimuriwe mu yandi mabohero atandukanye. Mu nkuru twabahaye ejo haheze twarababwiye ingene umugambi wa Colonel Desire Uwamahoro wo gutoroka ibohere rikuru rya Ngozi uherutse gusamburwa. Amasoko yacu aremeza ko kumenyekana k'uwo mugambi kwaherereye ku majambo Desire Uwamahoro yivugiye aborewe, hanyuma aracungwa bikomeye kugeza aho abapolisi bamenye neza uko iryo toroka ryateguwe. Ingaruka ry'ifatwa ry'uwo mugambi zaguye ku karwe k'imbonerakure kakorana na Desire Uwamahoro muri iryo bohero. Nk'uko ayo masoko abandanya kubivuga, Desire Uwamahoro yari yarashoboye gushiraho akarwe akoresha, yari yarashoboye no kwigisha inyigisho zishasha zitandukanye n'ubutegetsi bahoze bakorera. Amasoko yacu agira ati wumvise ukungene Desire Uwamahoro n'imbonerakure ziwe basigaye batuka iperereza ry'u Burundi, ntiwomenya ko ari bamwe bahoze barikorera. Ukora ukuraho mu kumara abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FTD, ariko naho baterekwa Ndayishimiye ntibahinduye amabi abaranga. Iterabwoba ryarabaranga hano mu ibohero. Wamengo bibaza ko bakiri abategetsi, byaboneka ko bagifise abo bakorana mu gipolisi. Hano karwika imbonerakure karakorana na Desire Uwamahoro kari karongowe n'umwicanyi twiyamirije kenshi kuri ino mboneshakure. Musafiri niyo nkuru yahoze atwara imbonerakure mu ntara ya Ngozi, aho yaranzwe n'amabi menshi arimo kuboreza igufa abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kubanyuruza no kubica. Ibyaha byinshi yakoranye n'iperereza ntibyigeze bitohozwa. Yahavuye ahumirwa n'ingandagurwa rya Bernard Nsabimana muri Ruhuhuma 2021. Bernard yari umukozi w'umugwizatunga akomeye muri CNDD-FDD atashoboye kwihanganira ubwo bwicanyi. Nibohero rikuru rya Ngozi Musafiri niyo nkuru yabandanije ingendo y'urwanko no kwiganza. Ntiyatinya gutera ubwoba abandi banyororo. Yari yarakoze akarwi kiwe k'imbonerakure kihaye ubushobozi budasanzwe mu ibohero, harimo nko kwinjiza inzoga mu ibohero, gukubita bamwe mu banyororo n'ibindi. Igihe General Bunyoni yajanwa muri iyo ryobohero, kano karwe kare kagumye karondera ingene ko muha telefoni biranka kubera kare gacunzwe cyane n'abandi banyororo. Colonel Desire Uwamahoro ageze muri iryo bohero yafatanye n'ako karwe bahinduka ibihangange mu ibohero. Kuva hamenyekanye umugambi w'itoroka rya koloneli Uwamahoro, abategetsi b'ibohero rya Ngozi bafashe intumbero gusambura ako karwe mu kwimura abakageze mu mabohero atandukanye. Musafiri niyo nkuru yari ku isonga ry'ako karwe yajanywe mu ibohero rikuru rya Rumonge. Hari izindi mbonerakure zibiri zo muri ako karwe zaraye zishitse mu ibohero rikuru rya Ruyigi. Hari izindi tutaramenya neza aho zigeze ubu ngubu. Ibohero rya Ngozi benshi barihuta kubona Musafiri niyo nkuru abavuye ko. Burya hari abantu batoroshe kuri inosi kugeza n'aho bahama abo bagoranywe mu mabohero atandukanye. Hari aho nibaza ko hari abantu bageze mu muriro bazogerageza kuwongereza kandi nabo bariko barasha. Ibi ni Pacifique Nahazwe ubishize ahabona akaba yavuze ibiriko biraba ndetse n'ibiri kubera birabera mu ibohero, ndetse akagerageza kwerekana ko Desire Uwamahoro yagumye ari igihangange gikomeye cyane mu ibohero kugeza naho yumvira gutoroka kandi kugeza naho yishiriraho umurwi bakorana. Tugaruke ku ifoto yateje ikibazo mu gihugu cy'u Burundi kugeza aho ndayishimiye ubwo yarahiye akarengwa akavuga ko iki cyegera cye camugambaniye ku rugero rukomeye cyane. Erega burya bipfa kwanka Abarundi n'Abanyarwanda turi abavandimwe. Abarundi n'Abanyarwanda ni abavandimwe naho Perezida w'u Burundi atabyemera. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Prosperi bazombanza icegera cya Perezida w'u Burundi bari bahuriye mu nama ku igenekerezo ry'icyenda ukwezi kwa 11/2021. Barasuhuzanyije rwose Prospero bazambanza bigaragara ko yishimiye cyane umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, kandi binaboneka neza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yishimiye icyegera cya Perezida Evariste Ndayishimiye. Iyi foto ntabwo yigeze inezeza na gatoya abagitega kugeza naho Ndayishimiye arahira akarengwa akavuga ko iki cyegera cye cyamugambaniye ku rugero rukomeye cyane, kandi akavuga ko byanze bikunze ashobora kubyishura mu minsi iri imbere. Gusa bamwe n'abandi ahubwo nyabuna bakaba barahereye kuri iyi foto basaba ko imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda yanagurwa amaze imbibi zikugururwa, Abarundi n'Abanyarwanda bakongera guhura bakayaga, dore ko mu Rwanda hari Abanyarwanda hari Abarundi benshi bariyo, ndetse no mu Burundi hakaba hari Abanyarwanda benshi bariyo, bityo kugara imbibi bikaba ari ibintu byatandukanije imiryango ku rugero rukomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bahera kuri iyi foto bagasaba Ndayishimiye gukora ibishoboka byose akugurura umupaka, dore ko n'abategetsi bamukikije biboneka neza ko bikundira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, uretse we wakomeje kunangira umutima kubera udufaranga akura muri Congo ahabwa na mugenzi we Antoine Félix Tshisekedi kugira ngo agumye arabike umukuru w'igihugu cy'u Rwanda General Major Paul Kagame. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.